mafuta unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
Oh baby, I love you. Kimwana, I love you.
Yeah, money.